babunga muga tarabangushi fuma tarabangushi murababunga bunga kuko baragira kamaro nimuzi impamvu umupfumu nuko akoresha ama esprit imizimu myiza
ndasubiye kubaramutsa no kubaha kaze mwese abanywanyi bacu ba Amerika murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza sangwe ikaze muyagezwe ko ariko aravugwa cane ngaha mu gihugu c'u Burundi tugaruke ku makuru akomeye cane ariko aravurwa ku mukuru w'inama nshinga mateka y'u Burundi Daniel Girasse Ndabirabe ariko aravurwa ibintu bikomeye cane kuri uyo mutegetsi uko yoba ariko aracanishamwo abagumyabanga CNDD FTD ariko haravugwa kandi ko amajambo ashikiriza ngara amajambo atarakwiye kuvugwa nk'umutegetsi yumvikanye avuga iby'abapfumu ndetse akanavuga ko ngabapfumu ngo ari abantu bafise ico bamarira igihugu kandi nawe iby'ubupfumu arabizi ngo yaranavyize muri kaminuza yarabikoresheje turaza kumwumviriza ukuntu abivuga ibintu bitagiye birakirwa kumwe n'abantu bamwe n'abandi abandi bati Girasse Ndabirabe arifitiye akagorane nibamuhuruhure kuko arananiwe amabanga jejwe ntabwo ariyo ariko ararangura turagenda tubigaruka ko byose byagiye biravurwa mu bindi biriko biravugwa cyane kandi ngo nuko Daniel Girasse Ndabirabe yoba ariko ngari yamamariza gusubirira umukuru w'igihugu turaza kubigaruka ko ngo hari ukutavuga rumwe hagati ya Girasse Ndabirabe ndetse n'umukuru w'igihugu turagenda tubikurikira byose mwido nido ukumaramaza musitanteri wa komine Busoni akamukura mu mugambwe CNDD-FDD ngatabifitiye uburenganzira ivyo navyo birerekana ko Daniel Girasse Ndabirabe ivyo ariko arakora atavyazi turagenda tugaruka kuco amategeko ategekanye ndetse turabe n'ukuntu ibibazo biriko biravuka muri CNDD-FDD ndetse ngo Daniel Girasse Ndabirabe nawe akaba yarerekanye uruhande ahagaze ko imigwi yacitsemwo ibiri muri CNDD-FDD turagenda tuyigaruka ko ari abashigikiye Reveriano Ndikuriyo n'abatamushigikiye ivyo bibazo byose biriko biravurwa n'andi makuru yose nakubwiye mu mfunyapfunyo uraza kuyakurikira mu buryo bagido nido cyo tegerezwa gukora conyene no gufyonda kuri subscribe dushize ko inkuru ukaba mu bambere bashikirwa nazo ano makuru tuyagushikiriza twifashishije ivyatangajwe mu bimenyesha makuru makuru twagiye turavana mu masoko yacu nyene izina ndetse n'ibindi byose muba mwaragiye muranyegezwa dukoresheje umurwi w'abamenyesha makuru bacu barayatohoza bakayaturungikira naje nkayatunganya nyagushikiriza mu buryo obegito nido cyonda kuri subscribe kwibanira mu makuru n'ibiganiro mwene nk'ibi tutangurire ku bibazo vyabaye mu ntara ya Kirundo umukuru w'inama nshinga mateka agakora ivyo bamwe bafashe nkaho arakamara maza ngo ari bara ku mutemere umukuru w'inama nshinga mateka yaramaramaje mu sitanteri wa komine Busoni anamwirukana mu mugambwe CNDD-FDD umukuru w'inama nshinga mateka y'u Burundi yari mu rugendo mu ntara ya Kirundo uburaruko bw'u Burundi iminsi mikeyi mu ndwi iheze kuwa gatanu uheze Daniel Girasse Ndabirabe yaramaramaje mu sitanteri wa komine Busoni anatangaza ko uwo ari anirukanywe mu mugambwe CNDD-FDD imbonera kureza mwumvise ziri hanze yahari ko harabera inama zategetse mu sitanteri wa komine Busoni kwambura umwambaro w'umugambwe uri ku butegetsi ivyo ari ukumumaramaza ku mugaragaro byiyamirijwe n'abakurikiranira hafi ivyo bintu mu Kirundo byose byabereye mu nzu y'amanama iri mu nyubakwa za paruwase Kanyinya mu mugwa mukuru w'intara ya Kirundo indongozi n'abarongoye ubuzi bava muri CNDD-FDD abarongoye amashengero abadandaza bari batumiwe muri iyo nama nkuko amakuru dufise avyemeza umukuru w'inama nshinga mateka yaciye yaduka Nsavyimana Dismas mu sitanteri wa komine Busoni yaramukankamiye imbere y'abari mu nama amwagiriza ko ari umusuma umunyamukazo atoteza abo atwara imbere yo kumwirukana muri iyo nzu y'amanama akanatangaza ko afuswe muri CNDD FDD niko abari muri iyo nama bigana muri uwo mwanya nyene imbonera kure abanywanyi b'umuhari w'ugwaruka rwa CNDD FDD bari bamurindiriye hanze y'inzu y'amanama baramukubaguye baramushira hasi gusumba Savyimana yahawe itegeko ryo kwambura impunzu zose z'umugambwe wa CNDD FDD niko vyemezwa n'ababibonye n'inkuru yavuzwe cyane mu kirundo ndetse bamwe bakagenda bayivuga ko ibitari bike iyi nkuru rero inyuma yaho ivuzwe abanyagihugu bakavuga ko musitanire wa komine Busoni ariko agwa mu mporero kuryane z'abapfuburongozi bw'umugambwe uri ku butegetsi mu ntara abagumya banga izina rihabwa abanywanyi b'umugambwe CNDD FDD aha barigabuyemwo kubiri hari abashigikiye Jean Baptiste Nziga Masabo batazira gihahe na hamwe n'abari ku ruhande rwa Atanazi ni mubona hamwe n'abari ku ruhande rwa Anastase ni mubona mukuru w'inama nshingamateka akoze ibyo yinjiye mu matati kandi yerekana aho ahagaze ikibabaje twibaza ko ari ingendo mbi mu gutorera umuti ibibazo ku muntu w'umutegetsi nk'uwo aho hariko hakoreshwa igikenye niko abagize ico bavuga bashikirije kuva Reveriano ndi kuri yo hawa mabanga yo kuba umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD haci havuka imirwi ibiri ya CNDD FDD mu ntara ya Kirundo umugumwe ushigikiye wahoze ari umushinga mateka w'umugambwe uri ku butegetsi Jean Baptiste Nziga Masabo batazira gihahe mu gihe urundi ruhande rushigikiye Anastase Nimubona ubu ari umukomiseri yajejwe inyigisho z'umugambwe uri ku butegetsi uwo musitaneri yirukanywe n'umukuru w'inama nshingamateka yegamiye uruhande rwa Nimubona inshabwenge yahagaritse ubwicanyi bwakogwa n'uwo yahoze ari umushingamateka atagera umutwe n'abanywanyi ba CNDD FDD batagiriye ku mategeko yiwe mu Kirundo imishamirano hagati y'abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi bigabuyemo kabiri iramaze gutuma hari abakomereka aho mu Kirundo abo babiri bahoze ari abaroberi mu wahora ari umugwi witwaje ibirwanisho w'abahutu mu nyuma ubumugambwe kuva mu mwaka wa 2000 bivuye ku masezerano ya Arusha baturuka mu komine imwe ya Busoni ku bwitegeko rihari ubu mu Burundi musitaneri ntashobora gukugwa bidakozwe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu n'inama ya komine kuri ibi byabaye muri komine Busoni inama ya komine yategerezwa kuba yarafashe ingingo ariko kuba Nimubona ari muri yo n'intambamye kubagwanya musitaneri haravugwa ibindi bikomeye cyane ko ngo umukuru w'inama nshingamateka Daniel Jacques Ndabirabe ngo ashobora kuba ariko ari yabamariza gusubirira Evaristo Ndayishimiye Daniel Jacques Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka yobagira asubirira umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye umukristo w'umuporoti wahoze ari umuvugizi w'umugambwe CNDD FDD ubakaba ari umukuru w'inama nshingamateka Daniel Jacques Ndabirabe asanzwe ari we amategeko avuga ko yosubirira umukuru w'igihugu yadahari amaze iminsi akora ibikorwa biri kubiri n'iby'umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye yishinze kurangura hasigaye kumenya ko abitumwa n'umugambwe nuko yoba yatanguye imyiyamamazo batabizi ijambo ricerekana ukudahuza kwa Jirase Ndabirabe n'umukuru w'igihugu ni nko kugenekerezo rya ruhuhuma mu mwaka w'2022 umukuru w'inama nshingamateka yaranse kwakira icegeranyo c'umugwi wigenga ujejwe agateka kazi na muntu CNDH mu nyuma ico cegeranyo kikaba cakigwa n'umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni ni mu gihe umukuru w'igihugu we yashikirije abarundi baba iburaya kwigenekerezo rya 19 ruhu mu mwaka w'2022 ko akorana neza n'uwo mugwi ica kabiri cerekana kudahuza kwabe n'umukuru w'igihugu kuri uno wa 2024 ntwara ne mwaka w'2022 umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye yagenye mu mabanga umushingwa manza Federico François niyo nahabonye kuba umubitsi w'inyandiko ngirakamaro noteri akorera muri komine Mukaza inyuma y'amezi makeyi akuwe mu kazi n'umukuru w'inama nshingamateka aho yari umukozi wayo ivyerekana ko Daniel Giras Ndabirabe yoba ariko ariyamamaza mu buruhuko bw'inama nshingamateka umukuru wayo Daniel Giras Ndabirabe yarazungurutse intara zitari nke zo mu Burundi ati buramatari n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe bategerezwa gukora ari babiri avuga ko n'umukuru w'igihugu adashobora kuja hagati avuga iby'inzego bitari bimenyerewe ababikurikiranira hafi bakabona ko yoba ariko yankanisha abanyagihugu hamwe n'umukuru w'igihugu aho bavuga ko izo nzego zitagisenyera ku mugozi umwe Daniel Giras Ndabirabe akaba ari mu banugwanugwa kuba batipfuza ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye anagura imigenderanire y'u Burundi n'ibindi bihugu canke yumvikana n'abahunze igihugu ivyo biriko biravurwa mu gihe uyu mutegetsi umukuru w'inama nshingamateka nyene abandanya kuvuga amajambo bamwe n'abandi bavuga ko ari amajambo acanishamwo abarundi mu misi heze harumvikanye amajwi y'uyu mutegetsi ariko aravuga yuko abakora amabotike ataco bamariye igihugu akavuga ko ngabahubwo ari abahombye igihugu kuko badashobora guteza imbere igihugu
butike butike niziteza imbere igihugu ntabyo muzi butike nizishobora gutuma igihugu gitera imbere nta narimwe kuko butike ni consommation butike nabwo ari gucuruza butike ni consommation nuko uvuga yuko mwebwe muri butike uragenda ibugande ukarangura utuntu ukarangura ibibiriti ukarangura inzembe ukarangura inshinge ukarangwa natumwe baza bashira mu kanwa akantu uzanye uza kunguka ku faranga rimwe rimwe nawe ugacije ahantu kagara ngo jewe ndumugwiza atunga akomeye ngo nzoteze imbere igihugu cahehe n'umuryango niwe uteze imbere ari umuryango wawe gusa kuberako nacyo wunguka iyo ugiye kuzana ibibiriti wunguka ku faranga none uzozana ibibiriti bingaye kugira ngo uvane mu byigure imiliyoni y'inyungu ibi nibyo ndiko ndababwira wewe uragenda ukarangura ibyo bakoze ukazana ibyo bakoze wewe gusuka harura inyungu zokurako ico bacita consommation kuko wagiye kugura ibyo abandi bakoze ku gihugu rero ntacho ufasha igihugu ntacho ubufashije igihugu muriko murakurikira mwebwe bagwiza tunga wewe hari gihe uraza uwo mwubakanye ku icumu ngo tugire ibutike wopfuma urima imyumbati cyangwa ukarima ibijumu ukaje ubishora ku isoko wewe uri mugwiza tunga yemewe wewe urima ibijumu ukabishora ku isoko wewe nawe ususana n'urya muntu agira butike aza gushiramwo ibibiriti n'inzembe z'ugukatana naho bisa bisana wewe urima ibijumu urima imyumbati ukayishora ku isoko ukayishira muri butike ukayishira wewe uri umugwiza tunga ni wewe igihugu gishobora guhagararako gishobora guhagarirako guhagarikako ubutunzi nimwe muteze imbere igihugu ariko wewe muri butike riye mugani wababandi wewe n'uguhekenya gusa ugenda uzana uhekenya umwana umuhako dukeye numukenyezo muhako duke muhekenya ibyo nacyo bimara kugihugu nta gihugu nakimwe cyateye imbere kubera ibyo nta nakimwe muri ko muravyumvaga yemwe ndazi ko abanyakayanza mukundi ibintu by'ubucuruzi niyo mandiko ndababwira ibyo bintu by'amabutike kugihugu nibiteze imbere igihugu noneho namwe murabibona ejo bundi abantu batangiye kurima ibiraya mubona iki mwaciye mubona ibitandukane umuntu akagenda akarima ibiraya mwivu akarima ibiraya mwivu akarema ibiraya nukurema ibiraya urya no mugwiza tunga urya ku gihugu niwe dukeneye iyo bavuze ati bakoze ko societe cooperative tushatumva ivyo arivyo mugabo ufise butike butike irimo ibisuguti irimo nibiki wagiye kurangura ibugande none wewe bacha wiyambika costume imeze neza no muduga mwiza uri kurahekenya gusa urahekenya konsoma gusa ariko umuntu ariko ararima ibigori akarima mwivu akaronka umwimbu akajana muri butike imifuka y'ibigori urya zero grand patron
ariko ivyo bintu vyarakiriwe ugutandukanye n'abantu bamwe nabandi bavuga ko ivyo ngivyo ari uguca intege abanyagihugu bariko bariyungunganya mu iterambere kandi ko vyukuri nkuko yabivuze atariko bimeze kuko abo nabo bafise ico bamari igihugu kuko baratanga ikori kandi n'ivyo bakora abanyagihugu nabo baba babikeneye hagiye harumvikana rero amajambo bamwe bamwe batagiye barashima yagiye aravurwa na Girasse Ndabirabe oya giye akunda kumvikana ariko aranone aracanishamwe abava mu ntara zitandukanye
ejo bune nari imwaro abanyamwaro n'ababyi nti mukaba mwebwe mudashaka kuyima cyankibananira ntubwiye twe kwabanyakayanze tuze tubazane tuzane nk'ibihumbi nka bitanu tubisuke muri mwaro bazane n'amasuka muberekaho barima icyo tuzokora gusa nuko yojeje kurima mucha muduha inoti tukigiye daba bajije nimuzobikora ngo tuzobyiyumvira ngo mugabo ha bitimushatse murashaka no kuduha kuyitongo navyo tubabitwara ateka mugabo mahera kuno nayo bayakunda cyane bavuye ngo bazobyumvira bumve nubu nanyishye nabonye ebo yitanga nyamwara kaguye faranga na warironde ah ntibyoroshye eh mukaba baraza maheri cyari cyo
gera mwaragiye mubikurikira none yakabaye yumvikanye ariko aravuga kuvya abapfumu bamwe nabo bakavuga ko ibi atari byo kuvurwa n'umutegetsi nka Daniel Girasse Ndabirabe nzomviriza hano avuga kuvya abapfumu ndetse nivyo yagiye arashikiriza bamwe bakavuga ko gose ari akamara maza
mukaba tarabangushye fuma tarabangushye murababunga bunga kuko baragira kamaro kandi barakiza abapfumu nta mupfumu numwe nya mupfumu yica kirazira muzimpamvu ni muzimpamvu umupfumu nuko akoresha ama esprit imizimu myiza ama esprit meza ko mutwenga kibona nabyize muri kaminuza kugira ngo mwumve ko ari ibintu bikomeye narabyize kandi narabikoresheje mvura mugabo sinari umupfumu